Kinze kugera hano se imipaka se yafunguwe muba nguke wana murabona none stepa ku ryari mubankuke wakumupaka muragira amashyaka
boss ntamujuruba yaciye hano ku ifite gaz
nge yo mujambo nyanyuze hano
gaz yagiye mumfashe rwose munza ne
Go away. I'm going to go to the house.
What's the question?